ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye niteka n'umunezero ntangereye byo gusubira kubana hamwe mwe banywanye mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu shiramatsiko TV imbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi ndayishimiye ndikuriyo nyinyurana rirabandanya nyuma yaho General Evariste ndayishimiye afatiye ingingo yo gukura General Arigiyome mu bunyoni mu mabanga yarangiza akamwinjiza ibohero akanafata ingingo yo guhindura amafaranga ya bamwe mu bihangange byavuga ko biri mu iragi ry'umuhisi Petero nkuru nziza akayahindura ibipapuro ishavu riraniga abahora bavuga ko bari mu iragi rya Petero nkuru nziza barongowe n'umukuru w'umugambwe Reveriano Ndikuriyo hari amakuru menshi ateye ubwoba kwabateguriye arabana nuko Ndikuriyo nawe ashobora kwisanga mu mpimba umwanya n'umwanya niyo tugira ngo tubashikirize wipfuza kuzajya bamwambere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro ducisha kuri nombonesha kure imwe rudende niba utarabyonda kuri sabone akanika ko ryo keza ko gubyondaho kugira ngo uko dushikijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uyu bo wa mbere mu gushikirwa nabyo ndayishimiye Ndikuriyo nyinyurana rirabandanya ihagarikwa rya General Arigiyome bunyoni guhindura ibipapuro amanote y'ibihanganye ni bimwe mu byongereje urwango hagati y'abitwa ko bari mu iragi rya nkuru nziza n'abitwa ko bari kwandayishimiye Reveriano Ndikuriyo we afatwa ko ariwe asigaye ku isonga ry'abitwa ko bari mu iragi rya nkuru nziza uguhangana ku izo mpande zibiri gusa n'uguteye impungenge zikomeye cyane uguhangana ku izo mpande zibiri gusa no gutera kuja ahabona kurusha uko byahora kugeza no mu nkino z'umupira w'amaguru politike mu mupira w'amaguru kuva CNDD-FDD ifashe ubutegetsi biramenyerewe ko bihangange bikunda kwiyegereza canke gushiraho imirwi y'umupira w'amaguru ibyegukira muri kino gihe hari imirwi itatu ivugwa kurusha iyindi bumamara FC ivuga ko ari wa General Gervais Ndirakobuca Agrinwari wa Reveriano Ndikuriyo na Mesango FC bashizweho n'umuhisi Petero Nkurunziza ubu uvuga ko uri mu minwe y'umuhungu wiwe kuva kwa gatatu ruheshi 2023 Agrinwari niwe watahanye igikombe cihiganwa rihambaye ry'umupira w'amaguru mu Burundi bita Coupe de President igikombe cha president ariko ico gikombe cyapfuye gutangwa Foundation Parks Burundi ya Reveriano Ndikuriyo ica imenyesha ko igiye gusubira gutanguza ihiganwa bita Nkuru Nziza Cup igikombe cha Nkuru Nziza yongera ko abazotahana insinzi bazahabwa ubushimwe busumba kure ubwatanzwe muri Coupe de President imirwi 8 izohiganwa ico gikombe ntiyatebye gushirwa ahabona cyo kimwe n'amagenekerezo y'inkino inkino zandikuriyo zatanguriye rimwe n'igikorane cy'umuryango andayishimiye umuryango wa president ndayishimiye waraye utanga igikorane mbe cyo gushimira imana ku bw'imyaka itatu president ndayishimiye amaze arongoye igihugu cy'u Burundi cyo gikorane cyuguruwe ejo haheze ku igenekerezo rya 21 ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2023 isaha 9 z'umurango muri zone marambya ya komine Mutimbuzi ejo nyine iyo saha nyine nkino zine zugurura ikiganwa Nkuru Nziza Cup zari zitanguye mu bibanza bine bitandukanye mu gihugu inkino zikurikira zizoba ku munsi w'Imana uza mu gihe wo munsi nyine ariho umuryango mukuru w'igihugu uzoba uriko urarangiza igikorane cawo gutanguza inkino zitirirwa Nkuru Nziza nyuma y'igikombe cha president gutunganya izo nkino mu mwanya umuryango w'umukuru w'igihugu uriko uhimbaza insinzi ya president ayishimiye yo muri 2020 hari ababibonye nk'agasomborotso ka Reveriano Ndikuriyo hari imirwi ibiri yasabye ko inkino za Nkuru Nziza Cup zokwigizwa indwi zibiri iyo mirwi ni bumamuru FC ivuga ko ari uwa General Gervais Ndirakobuca bene Masanje FC w'umuryango wa president Nkuru Nziza amatwi adusumira umuryango wa president Nkuru Nziza wabonye ko byoboneka nabi umurwi wabo witabye izo nkino mu mwanya umukuru w'igihugu ariko ahimbaza insinzi yiwe Foundation Parks Burundi ya Reveriano Ndikuriyo ifatanije na FFB batangaje ko amagenekerezo adashobora guhinduka baca babandanya higanwa ry'imirwe itandatu gusa wandira ko buca n'umuryango wa Nkuru Nziza barayikuramo Ndayishimiye ntiyigeze yitaba ibirori byose byo kwibuka imyaka itatu iheze nkuru nziza ashengiye. Bamwe mu bagumyabanga ndetse na bamwe bavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero nkuru nziza barashavuye cyane babonye Perezida Evariste Ndayishimiye atitabye ibirori byo kwibuka imyaka itatu iheze umuhisi Petero nkuru nziza asandabye. Ibyababaje abatari bake mu bagumyabanga na bamwe bavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero nkuru nziza bakabona ko Evariste Ndayishimiye abandanya kwisokorora muri sisiteme yabo naho aribo bamushize ku butegetsi. Ibyababaje cyane 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 bikababaza umukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo asanganywe agashavu gakomeye cyane yatewe no kubona Perezida Evariste Ndayishimiye afata ingingo ihambaye yo gupfunga Jenerali Arigiyome Bunyoni. Amatwi adusumira avuga ko gufata rugendo Jenerali Evariste Ndayishimiye akigira mu mahanga mu gihe Abarundi bariko baribuka imyaka itatu irumanye muhisi Petero nkuru nziza asandabye ari ibintu biteye isoni cyane kandi ari ibintu byababaje abavuga ko bari mu iragi ry'umuhisi Petero nkuru nziza. Ariko Evariste Ndayishimiye akabona ko ibyo ngibyo atari byo bimuraje inshinga, ahubwo bimuraje inshinga ari uguhuza Abarundi no gukorera hamwe kugira ngo igihugu cy'u Burundi gitere imbere. Ariyo mpamvu yahisemo kwigira mu mahanga kugira ngo agumye ashakire amaronko u Burundi ndetse n'ubuzima burambye abushakire Abarundi mu gihe abari mu iragi ry'umuhisi Petero nkuru nziza bo babona ko Petero nkuru nziza ariwe wakoze ibintu bihambaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ibirori byo kwibuka Perezida nkuru nziza nibyo bindi byabonetsemo utuntu dutangaje. Perezida Ndayishimiye ntiyitabye ibirori byo kwa munani z'ukwezi kwa gatandatu 2023 ku ntatemwa ya Petero nkuru nziza i Gitega. Yafashe indege aja mu nama ya komesa i Lusaka muri Zambia. Nta n'ijambo rya leta ryavuzwe nk'uko byahora bigenda. Umugambwe SNDFD waciye unyarutsa gutunganya gikorane cyo kwibuka Petero nkuru nziza cabereye ingozi. Perezida Ndayishimiye ntiyitabye icyo gikorane. Indwi zibiri inyuma Reveriyano Ndikuriyo yakoranije mu ntara zose z'igihugu hamwe byakozwe mu makomine ico yise nkuru nziza day. Perezida Ndayishimiye nta na hamwe yitabye ibyo bikorane. Muri ibyo bikorwa bya nkuru nziza day Reveriyano Ndikuriyo yashimitse kwerekana ko umugambwe SNDFD ubakiye kuri nkuru nziza kuko Ekleziya Katolike yubakiye ku ntumwa Petero. Mu kiganiro yatanze kijanye n'imyaka itatu amaze ku butegetsi Evariste Ndayishimiye we yavuze ko atariko agendera mu makanda ya Petero nkuru nziza ahubwo ko yamukoreye mu ngata kubera ariko abenegihugu babishatse. Ayo majambo yaratangaje benshi kubera kuva mu matora Ndayishimiye yari yahawe akazina ka Samuraga wa sogokuru nkuru nziza. Inkuba zibiri ntago zihurira mu kirere. Perezida Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo barafise ibyo bahuriye ko mu myifato. Ni abantu bashira ahabona n'ingoga ishavu ryabo. Inyinyurana ry'abantu bameze gutyo ntirikunze kwihisha kubera atawuhebera uwundi. Ishobora no kuba ribi mu mwanya muto ariko barafise n'ibibatandukanye. Reveriyano Ndikuriyo azwi nk'umuntu ashira imbere cyane ingufu icyo bita violence. Amajambo avuga nka yose yama arimwo gupangurura, gukuramwo, kwica umuti w'ibibazo uwumva mu kudadaza no mu kuheza umukeba. Reveriyano Ndikuriyo akunze kuboneka afise imitsi iranze ntazi gushisha intumbero afise. Perezida Ndayishimiye we aragoye rwose. Umwe mu bamwegereye bakorana iminsi yose yatubwiye ati Perezida Ndayishimiye azotangaza benshi. Kwatanguye benshi bamufata nk'ikigugu, bamufata nk'uvuga amajambo menshi atari kubushire mu ngiro. Ariko si byo na gatoya. Perezida Ndayishimiye afise inzigo ikomeye kandi umuntu amuheza ariko aramutwengera. Intumbero yiwe yama ayizi. Intambara yiwe ayitegura mu mpisho iyo atanguye kuvuga ajandajanda ibintu aba abigejeje kure. Nkuru nziza yaramwihenze ko ngo ni umuntu azokoresha ibyo ashaka ingene byaheze mwarabibonye. Bunyoni yari azi adakekeranya ko atazoteba kwikura ko Ndayishimiye none urabona iyo ageze. Burya n'abandi benshi bazotangara bagezwe ko kuko na Reveriyani ariko arigira kuriya ashobora kwisanga mu mpimba nk'uko byagendeye Bunyoni natahindura inyifato. urabye ingufu n'igihagararo bafise ndayishimiye na Ndikuriyo bose ntiboroshe Ndikuriyo arafise umugambwe afise imbonerakure afise amafaranga menshi ashigikiwe nabiyita ko bari mwiragi rya nkuru nziza abo nabo barimwo mu nzego zose z'igihugu barimwe no mu nzego z'umuteka ashobora no kuronka bamwe mu mashengero y'abaporote bahora inyuma ya bunyoni inyuma ya Ndikuriyo hari umurwi munini w'abagumya banga bumva ko bahemukiwe na ndayishimiye aho kandi hongera ko abaherutse guhombera mu ihindurwa ry'amanote abo bose boshima babonye ubakuraho perezida Evaristo Ndayishimiye Perezida Ndayishimiye nawe muri kino gihe arashigikiwe n'abarundi bato bato biteze ko ahari ibyo ashobora guhindura arashigikiwe n'igice kinini c'abasirikare n'abapolisi kubera ingingo zo kubongera umushahara niwe afise ingufu z'ubutegetsi arashigikiwe na Kiliziya Katolika arashigikiwe kandi n'abategetsi bo mu karere ibyo byose biramuha intambwe nini ku bakeba biwe mu butegetsi aho nta wakibagira kandi ko abarundi batakunda kwiteranya ku ufise ubutegetsi rugeranye ko benshi batinya gutakaza bibanza barimwo maze bagahitamwo Ndayishimiye kurya byagenze igihe carajabu na nkuru nziza ubwo Reveriano Ndikuriyo ashobora kurindira gushika muri 2034 iki nico kibazo gihambaye Reveriano Ndikuriyo arimo kibanza cicayemwo kimutegura kuba umukuru w'igihugu akurikira Ndayishimiye iki nico kibazo gihambaye Reveriano Ndikuriyo arimo ikibanza icayemwo kimutegura kuba umukuru w'igihugu akurikira Ndayishimiye umukuru w'inama nshingamateka Gerard Ndaniyeli Ndabirabe niwe yoca arongora igihugu by'imfata kibanza akaca ategura amatora ntankeka ko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yoca userukira mu matora gutyo abitwa ko bari mwiragi rya nkuru nziza bakaba baragarutse ku butegetsi birumvikana ko Reveriano Ndikuriyo asa n'uwicaye ku irembo ry'ubutegetsi ariko ikibazo ni imyaka isigaye kugira Evaristo Ndayishimiye arangize ibiringo byiwe ibwirizwa shingiro ridahindutse Perezida Ndayishimiye arashobora kurongora Burundi gushika muri 2034 aho ni kure cyane Reveriano Ndikuriyo nta mahirwe menshi afise yuko azoba akirongoye umugambwe ico gihe inyinyurana ryiwe na Ndayishimiye ritabayemwo ikindi kintu kidasanzwe Reveriano Ndikuriyo biragoye ko azoba umukuru w'igihugu kahise katari akakera kerekanye ko umukuru w'umugambwe ariwe aneshwa iyo ahanganye n'umukuru w'igihugu Reveriano Ndikuriyo arabye nabi aho kuba kwirembo ry'ubutegetsi ashobora kwisanga kwirembo rya mpimba amakuru menshi aragaragaza ko ukurikije uko Evaristo Ndayishimiye ariko yigenza kubijanye n'ibihangange byarabikomeye cyane mu butegetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi biraboneka neza ko Reveriano ashobora kwisanga mu mpimba kuko Evaristo Ndayishimiye yaramaze kugaragaza ko ari umuntu akomeye cyane kandi ari umuntu akora ibintu byiwe gace gace ibyo Reveriano ariko arigira birashobora kumushira mu mpimba natisubiraho murazi neza ko Reveriano atarushaga ingufu General Arengiyome Bunyoni ariko ubu ngubu Arengiyome Bunyoni ariko aravundira mu ibohero murazi neza ko Evaristo Ndayishimiye ariko arakora ibintu bihambaye ngaha mu gihugu cy'u Burundi aho abarundi batari bake batari kubaratahura aho Perezida Evaristo Ndayishimiye ariko arakura ingufu Perezida Evaristo Ndayishimiye afise ahantu hambaye ariko arakura ingufu ariko arakoresha muri no minsi niyo mpamvu Reveriano Ndikuriyo yakitwara neza aho kugira ngo agumye ahanganye n'umukuru w'igihugu kuko birashobora kumukwegera akarambaraye nagumya gushomburutsa umukuru w'igihugu avuga amajambo ateye isoni avuga akora ibikorwa bigaragaza ko atamushigikiye murazi uburyo ki mu minsi yashize General Arengiyome Bunyoni yagaragaraga nk'umuntu yishongora ku mukuru w'igihugu akagaragaza ko umukuru w'igihugu atacu ashoboye akagaragaza ko ibyo akora bishirira amagambo gusa atacu ashira mu bikorwa ariko ibyamubayeho mwarabibonye niyo mpamvu bamwe mu banyepolitike n'abasesenguzi basesengura ku bya politike y'u Burundi babona ko ari ikibazo cy'igihe gusa Reveriano nawe ashobora kuzisanga mu mpimba nk'uko byagiye binagenda mu kahise kacu aho muhisi Petero Nkurunziza yarahanganye na Hussein Rajab bikarangira Hussein Rajab aneshejwe akinjizwa impimba n'ubu ngubu birashobora kuba kubera yuko Evaristo Ndayishimiye arafise ingufu zihambaye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi bishobora no gutuma urongoye umugambwe ku butegetsi Reveri yano Ndikuriyo nawe igihe ni igihe gishobora kugira nawe akinjizwa impimba nk'uko byagendeye Hussein Rajab. Hari amakuru menshi twa turiko turabatohoreza kuri no mbonesha kure atandukanye abari kuvugwa muri politike, cyane cyane twibanda ku makuru abagezweho kandi amakuru aba akenewe. Wipfuza kuzajya bamuha mbere bashikirwa n'amakuru n'ibiganiro dushaka kuri no mbonesha kure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi, wece usabwa nta kindi byanda kuri sabone chanke subscribe kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye ubu wa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.